Hello, what's up, my lady? Kabalam ngiwuthi out of Kumele, aka King Langabi. Mo kule Instagram ngicela ungilandele, it's at king_langabi. Bafowethu, wathola ishoni loMfundisi sisifundazwe sakwaZulu Natal wayenyabaleleke izinsuku ezine. LoMfundisi wathola ke lapha ngaseplaza neGreat Town ngolesihlanu. UMfundisi siyabonga amashaba eminyango 36 obudala wesonto iGreat Town Spoken Word Fellowship. Wathola ke ishoni lenamanxeba okugwazwa lapha emqaleni. Kanti imbiko ihlongozwa ukuthi umashaba wadunwakele lapha imoto ngeso. Sondele dlule imoto yakhe yatholakile yaxaziwe emva kokuthi ke ingqubuzeleke nenye laphele ku-R74 ngesondele dlule. Inkampani kuyona ugadi yasendaweni kanyeke namaphoyisa atholakele imoto ilaxaziwe emva kwalokho abikela-ke laphele koumndeni. Isikhulumi sebandla laphele ko ucele ukuthula amakhathini uthe ibandla libuhlungu lapha ngokulahlekelwa komholo walo obeyindoda eqotho enobuntu futhi-ke laphele-ke ubephiwe-ke laphele ngokukamoya. Uthe wagcina ukumbona ngesonto laphele-ke elidlule. Kanti-ke ngomsombuluko wathola ucingo olwaluvela kubazalwane bemtshela ukuthi imoto kaMfundisi wabo yatholwa ilaxazwe ehlathini okuyilapho-ke abaqala khona lapho kumthungatha ezibhedlela kepha-ke laphela-ke bangathola mkhondo. Uqhuba wathi-ke amaphoyisa athola ibalaclava-ke laphela-ke umakhalekhukhwini ababili kanye-ke nekhasethi lesibhamu emotweni yakhe. Uthe bathuka boma ngoba laphela-ke uMfundisi ubeyindoda kaNkulunkulu ubengazigcini-ke izinto-ke laphela-ke zifana nalezi emotweni yakhe. Umakhathini nabela phambili uthena-ke wabika icala-ke lokulahleka lapha Greater ngesonto ledlule wathola ucingo oluvelayo kwabakazidlodlo bebazisa ukuthi-ke lapha bathola komzimba lapha ngaseplazini. Uqhuba wathi-ke bafika endaweni ngesigameko bathuka boma bebethola komzimba kaMfundisi ulaxazwe laphela-ke ehlathini. Udadewabo kamashaba ulidia utshela-ke abophiko lezi ndaba ze-News 24 ukuthi umndeni okhathazekile lapha ngokushona ngekamfu wabo. Ubeke wathi-ke baphukile lapha emoyeni kanti-ke balahlekelwe yithemba kanti futhi badidekile futhi-ke laphela-ke bayasaba isihlahla esikhulu-ke somndeni wabo laphela-ke siwile. Isikhulumi samaphoyisa esifundeni sakwaZulu-Natal uLieutenant Colonel Nqobile Gwala uthena kuvulwe icala-ke lokubulala esiteshini samaphoyisa seGreat Town ngenhloso-ke yophenyo. Kanti-ke imbangela-ke lokubulawa kwamanje ngakhayi kokwaziwa. Sofisa ukwazi ukuthi kuthini uvulakho laphaya comment section.